gone.
Sivuka singona sesorene shashazo nje ileader enja yeMK onkomalake uJohn Hlophe iyaveza labana ukuthi impela ayibonani nomnumzane Jacob Zuma kahle kahle bazonikela eParliament to son this come Tuesday. Bina qhubeka phambili ukuthi umsebenzi wayo ukuthi ihlanganise abantu abamnyama, ama leaders abantu abamnyama. Asingena kakhulu ngamagama sendele le video kuze wazi kabanzi ngenhlelo zeMK from now on.
Bonga kakhulu lelithuba eninginike lona ukuthi ngibe lana. Iqiniso lihle bengihambela mina ngiyobona ubaba enkandla. Yebo, ngivela khona. Angifihli lonto. Ngize lana ukuzobona ubaba enkandla ngoba iMK ingekho eParliament. Ngamtshela ngathi baba asiye eParliament. So ngimbonile bengize kuyena and I'm happy to say ngolwesibili next week while all of 58 of us are going to be sworn in and I will lead the opposition. I regard my task, angikhulume ngesiZulu, ukuhlanganisa abantu abamnyama. Nanko wami umsebenzi eParliament. Omalema no PAC nobani nobani baba beseqalile ukukhuluma nabo nami sengivela kulo mhlangano sifuna ukuhlanganisa abantu abamnyama next week. Ngibonga kakhulu.